Alexander vakandifonera vanhu gosha ndiri muzanzi zvikanzi woto kuno kwatemwa baranzi ndakapfunza kuti atemwa ndiani zvikanzi tamko dokta kureva freeman pasina mazvakatevera ndi big man anzi mafira kuri akabvisa pamavandi mangeto yotsori vera mani kumbuka tikana mirenda saka no hai no amusakane vakeni no